Nimekuweka moyoni ndani, where are you, why you not coming? Usinitupe mijalalani.